Amawakawaka amalungu ebandla ebhiyozela ipasika kweli bandla International Pentecost Holiness Church. Kaloku banamalungu angaba kwezigidi ezithathu tshitshilili kumzantsi weAfrika betshatwe ngaba kwamashumi asixhenxe ngosuku olunye. Kaloku neenkokheli zikazwelonke ze-ANC ezephondo nezengingqi bezikhona kodwa ke baphikile okokubana sebeqala ukugaya ivoti kunyulo lonyaka ozayo lukazwelonke namaphondo.
Beyond just the issues of elections, we are forever with those who congregate during this particular period, as we do also with the Muslim and other faiths. When they celebrate, we always identify with them. And of course, there's also a reality that we've taken a decision that our heritage program must go beyond just political heritage, but it must also include reconnecting the ANC and renewing our relationship with the church.
Kalokwelibandla alitenqanga kwingxaki bakaloku iminyaka edlulayo ibone ubunkokheli busiyothi hala kahla ezinkundleni zamatyala. Kodwa ke ngoku inkokheli esemthethweni ye-IPHC kuFrederick Wesibini Leonard Goitsimang Modise. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC Zurbekom eGauteng.